weyazige
oye katikiro wa Buganda yasokera ddala
jojo jaja
omutakasebwana mu nkumbi eganda
engalo
oyo muganda wange nnyo okusinga abalala bonna kubanga nzegere ate yeye